Your days my day. Your nights my na. I want you na. My Regina.
Bébé, tu es jolie. Sans toi, je suis foutu. Oh, yes, I'm a black. Kunda birenze, voir agenda kwa ma. Dis-moi oui pour la vie. Moi, je t'aime à jamais. Tu corres à moi. Ouzimani n'a pas d'aritale. Unezerez un moutima. La kubo nanga kwa ma. Ibi gumba gumba mumubiri. Ikanyuzura. Umvani njana. Jana muri kwa rukundo na orando ta. When you hug me baby utuma numvutuno nagiru tu vibe mvumanya wose no kwidinira eh obwo jana na dance like a day mvumana na oh baby go shari obwo jana na like a day, give me mana now, baby go go share it.
Na kintu kiryoshe, kubaho mu buzima, ufise uwo mihurisa, akunezereza umutima, uko bugoroshe, uko buteye, akama shaka kumenya, uko wiri ukumerewe. Kuba ngukunda cane ntibizohinduke kurira urukundo iyo kwaje na namwe warusigira mwumva nk'injana igenda injana muri rwa rukundo nahora ndota. When you hug me baby utuma numva utuntu ntagira utu vibe mwumva umwanya wose no kwizinira. Ahubwo jana na adensi lakade jenda ngumana na baby gogo jare. Your days my day. Your nights my na. I want you na. My Regina. Niwewe mo mbebe wanwayu mutima uzonyini shuzonyine kuwawata.
Your days my day. Your nights my na. I want you na. My Regina.
Ni wewe mon bebe wanwa yume mutima nuzonyini shuzonyinde kubaba.
So we love them.